king of beats.
Nanjendimo, eh. Nanjendimo, eh. Wakunda kutamba batamba music. Nanjendimo, eh. Nanjendimo, eh. Nanjendimo, eh. Wakunda kuririmba baririmba music. Nanjendimo.
Shibura abanyeshari bakambura mu mukino ndabahaburi ibyo bakora nkabibura nizutunu nizukuntu gukunda abantu n'ugukora utuntu mu muntu akazaho kari ndakora kosa kari kumwisho hageze urabizi kashirari sinabuzi nahuri no kuri fone ndari meze nk'ikimuri wicafye ku mubiri aho ubugorobye ngeze niho ndara hariho hose nta hatagira indwara uzoja hose uzohasanga bagutwara wibuke kubigenje neza uzobatwara
muri icyizere ijisho ntirive ku noti serugomba ikoti ntiwagira abafoti ntiwagira akanoti nakubakubitira amagoti ntiwizubaze nanje ndimo mu gakino nanje ndimo ntiwizubaze nanje ndimo mu gakino nanje ndimo ndimo ndimo
ndimo nanje ndimo. Nanjendimo,